tujyane ushaje muzabonoka hakati tubonana ari hakati tsirire mu ntsiri kasudare ikya hawe ushaje reka kugubora ari guriza mukamoni ecari kora ari tkachiri hatari cyose baraze kugashika mu kabura ari gatete mu pirifiri mu swahili sinare ko mu bari tugera mu Yeah.